kibiramaze kugushika uburi mu rukundo karondegwa na diaspora bakakurondera ati ukababwira ko ufite umuntu mukundanye bakagusaba ko bagira aba ajwe canke aba second
je ntavyo nanga
urabikunda
eh
ah Yes, you know my name is Star Boy behind camera ya mbere turi kumwe na Juma Jux, camera ya kabiri turi kumwe na Akim Junior, nica kiganiro nyene cha kigando kiwanyu kidufasha kumenya mbega bigeme bacu, mbega basista bacu, mbega bastarikazi bacu babari mu biki n'abajournaliste kazi, sinzi kwabwo abajournaliste kazi bacu babari mu biki. Iki ni cha kiganiro nyene kiganiro kiwanyu mwamushikirizwa nanje Star Boy kuva muri Isaac TV turi kumwanya niducego twama tubikora amatwi kuri jewe kandi na maso kuri jewe, ariko camera ifise nde ni Akim Junior na Juma Jux behind ayo makamera abiri tubafise umushitsi ariko reka ndamwakire ndamushimira cyane gose kubona yamaze gushika hano kandi namwe ndabashimira mwe ngo mukomara dukurikirana no wabone iki kiganiro bwa mbere ni kiganiro home uze kuba mbere kugira iki kugira partage cyangwa kugira share bivanye n'ururimi wumva bo abone wise active cyangwa subscribe karibu sana kike ni keke kuva muri Magic TV ariko arasarisha abantu bambaye mic tere mu gutsi baguma batamba bameze neza reka ndamwakire keke ni bon kandagwe micro imwe kugira nanje nguma nimwe umeze neza
merci ego ndakomeza
ego je ndashima vraiment ndashima uwiteka kugira ushike ngaha nibaze kwashitsa amahoro turabishima kubwanje ndabishima ko yandakona ko umeze bien washitsa amahoro ariko shobora kubikubaza kuko yatavyo nzi uko muri bus aho waciye zari meze neza
meze neza cyane nta kibazo nagize na je neza
karibu cyane muri Isaac TV so no njenza kucara kuri nziza iki ni kiganiro home iyo turi muhira wowe wicara aho no habye iyo tuba turi muhira wabona ubuzima mba nibereyemo ntimukambwe kubana namba ikabutura cyanke namba isengwe n'ubuzima bwo muhira mba ndi muhira mba ndi ko ndaraba televizyo cyanke nibaze gutangara ngo namba ikabutura ngo yanda kwa kiyamba ikabutura
okay niba
okay ndashora so iyo tuba turi muhira kenshi abantu bari ko barakoropa ari abantu bari ko barategura utuntu two mu nzu muri saro gupanga intebe bakobwa none sibwo buzima
ma ego
hajuri muhira ukunda gukora iki uri muhira ubuzima uvuga bwo mu gikoni cyanke buri concerne avec les filles
inkunda gukora muhira ba nkore ibiri muhira nyene
akazukunda gukora like uri muhira kenshi janka bikuru tegezwa kugakora pari
ndakunda guhanga ibintu
kurange ibintu bisigura yuko ushaka ko ibintu biba bien uno munsi nyene kekire urafite inzara arazifise yes uno munsi twamuzana ibintu byo mu gikoni kugira ashobore kudutekera no munsi ngira madame havaza nka gesta boy nyene n'urugo madame havaza kugira aze gusanga ibintu bimeze neza cyane rwose tugira tumuhe ikintu bita indizi indizi murazizi dufashe kugira ante kuzihwata aho nyene narateba kubera n'ikiganiro ni home ntiduteba manza nkamuzanira kugira ntabona ibyari byo indizi umenga zamugoye navuze indizi byamugoye ariko kugira zibone ndamuzanira ibikoresho aha ntaza gushyira ibishishwa by'izo ndizi ntacyo nzana ngaha mwabibonye katurabire ko abishobora aha nigira rya bazungu rero tugira rero turabwo butungu bwanjye iki ni kiganiro home ikiganiro kidufasha kumenya mbega abasita bacu barazi kugira naza mbugita zimwe zo mu gikoni apani mugita nshasha iyi nyene okay mikro ya ndashobora kuyigushyira ngaha kugira bigende neza Okay, tubandanye dukora ari nibaze hama ibintu hama bigende neza cyane gusumba kugira bigende fresh abakobwa benshi baranga ibitoki like ngo babafite ntimuvyanka gute reka turabisha uratora kimwe murabifungura bamwita keke muri Magic TV muramuzi ariko arasarisha abapeti ariko arasarisha abanyagihugu kugira abandanye kubajyohera bigahaje niyo igyangabirano warusanzwe ubona ukiri muto yuko uzokura ufite ingabirano nkijya yo kuba umu presenter like ugatwenza abantu nka kujya
sinzi yuko bizoshika dimo ngo ndabikore narabikunda numva nshaka ko un jour X naje no shora kubikora bon narabikunda kuva kera vraiment
ariko ikintu cyo tuma kike abireka akumva nyene ko ubuzima bwo kuba mu presenter cyangwa journalism ashobora kubuhagarika ni igiki cyo tuma ubihagarika
ikintu cyo tuma ndabihagarika sindi ko ndacumva neza ngo ikintu cyo tuma mpagarika ibyo bintu utsapita ashobora kuza ama contretemps ugasanga umwanya nk'ikiri kirenga asanga ndosa kandi kazi kamumukate munini ya umwana
Urashye umubebe none wewe mugiyoza wa mugiza hajya wifuza kuvyara nk'ababebe bangana gute kuko benshi ariko bavuga ngo tuzovyara babiri ugaca isanga ararengeje abyaye nk'ikomine
je nshaka kuvyara
nk'abangana
batatu
ari nk'aya mutamari yo usanga akeneye icumi ngo ayisanga ushaka batatu nawe aguma ashaka kongereza
erega urugo n'umwumvikano
Nee mugihe yo kumvisha ko muzovyara abana 10 wo cyuvyana
Ivyonye n'ivyimana n'avyindanga
tuzoyi Ariko je no kwifuza uzovyara nka 20 kuko Imana yavuze turondoke nk'umucanga wa hehe Wo mukoko kukiyaga Eh je no kwifuriza uvyara nka 20 ni bon
Biravana nyene ivyo ni jambo y'Imana
Wewe nawe ushaka gukurikiza jambo y'Imana
Uvyara abana 20 memga mahere ubyo nakukwere
Oya utubatwara ahantu mbega bahita muri orferine batwara abana badafite ababyeyi ibyo ntabyo narinzi mbabari okay nivuze ko uzovyara batatu ariko biramaze gushika ukumva umuntu amaze kwibaruka mbo ukavugira gihe yagitwarinda gushika vyare ushaka kutubwira ibintu bitatu amaze kukubwira nk'umugani canke mama wamaze kugucishiza ko akavuga ati ajya iyo wibungenze bimeze kunuku ibintu bitatu byo babibabaza kurusha byose ukumva vraiment ibana kwibungenga n'ikintu gikomeye
bintu nzi bibabaza wibungenze ntabyo nzi kwanza
gusa ibyo bamaze kukubwira nawe bitaragushyira
ibyo bamaze kukubwira
kuko mwebwe barabicarika ahantu bakabibabwira like
ibyo bamaze kukubwira ndazi yuko umuntu yibungenze araruha arababara umukubyara arababara adafungura ibintu abashaka gufungura ntabakinonotsa kwa kundi n'ibanga rikomeye n'ukuntu
wumva nawe uzobishikira wabimenye nibye
nabimenye ivyo nta ubimenya kwere wese ni gwiwe
so n'umuntu wa nibyo ashika ugasanga ura ukunda kuvungura imyembe mibisi
ubu nyene
ubu muri bino bihuta ari ibungenye birashika ugafungura imyembe mibisi urayikundaho
ba ndafungura imyembe gasi mibisi nyene mibisi idahiye
nibyashika muri icyo gihe ukayitwaririza ukaza urayifungura cyane ntumva ko bizava bikugora kujya cyangwa uzoyijya kubera ari izo butwaririje nyine
byongora gute kandi ari izo nziba ntwaririje izo nziba nshaka
izobyakira gute mu gihe ugiye urajya imyembe kandi kera utahura uyijya
izobyakira neza kandi izobishima imana bazi abantu benshi babifuta umwana ntibamuronke ni benshi cyane donc ibyo ntibyo mbabazi uyano bishima imana ntiyiteka kamemo
Okay, bihora bishika ukabona abana baba bavutse canke wewe. Ingeso. Ubona ku bandi bantu utifuza kubana bawe n'ibyagira icyo gihe ukibaruka ukavyara mu bebe, Ubuzima kuko ufise ubuzima ushaka kubanwa n'abana bawe. Hari ingeso ubona ku bandi bantu utifuza yuko abana bawe bokora.
Umuvyeyi wese iyo abye mwana ntabashaka kuba umwana w'ingeso mbi. Ntabashaka yuko umwana atashimwa umwana wa umwana mwiza ashimwe ndimo na bose murumva ntibikunda umwana wanje rero nzomwedika uko nzoshobora amasenga imana aba ariyo kandi imuntungira imuha iyo ndero yindi hari indero nshaka kumuha arindero nomuha ntabikurikize nzomwedika kuko ndabishoboye hama kandi senga nuko kandi nza kuvuga ngo igasubana ku mwana kuko n'ujya mubyeyi w'ujya mwana ntako atagira kugira umwana wamere neza ugasanga biragora
ok tubwire ingeso uzi ku mustare w'umurundi utifuza yuko umwana wawe agira
ingeso nzi
ku mustare Abastari benshi bafite ibintu bakora bitandukanye.
Mbega umbuye umustar ushaka umustar uyu.
Basa baririmbye basa baririmbye umustar uzi ibyagiye uvuga ati nuko umwana wanje nimba bijya bikora ko mukaritse. Kandi ndabona ko ari karitse umwana sinshaka kwagira karitse nkizi. Cyane nimba ari defu zivuge na zone.
Yewe. Abasta kwanza baririmbye abirinzi bacu Burundi. Ndabubaha.
Eh.
Zibagira na vy'umwese n'ukuwi.
Oh, urafite gusumuririmbye muvuga ati vya muririmbye akora ibintu vy'ubusazi kunuko kunuko.
Narumagira vy'ubusazi bye. Bose bagira ibintu bitumbereye.
Eh.
Eh, ugira makosa na numwe ari parfait en fait. Rero mugatamwe ari parfait hari umuntu akora makosa nuko nawe akora kose naje akora ikose. Ba, dimo ko turimo ari parfait nta mwana waje nawe azaza ari umweranda azaje.
Okay, ni vyiza. Mbega ja kurere prefere kuri Kenya impuzi ikurera kunda mugiye kugura impuzi. Like muri magaze cyangwa muri shopping ari yari muri shopping ibintu nyivyo.
Dakunda John.
John, kubera iki John?
Sins.
Ego sinze ni gakwa mbara John.
Oya ndayamba.
Nene ushaka kumbwira ko hari John.
None ndashye ndayamba ngo misi.
Eh, kizura yambara kugira ati zibone nyene ko ari kurere prefere kuri wewe. Impuzi keke basi dashobora kwambara mu buzima bwiwe. Naho umpa amafaranga. Zimeze gute?
Nta. Izo tarabona ndambaye.
Wenda kubaje kuri ishuri arigeni no bana kubona miso simuzi zo wenda zimenye ugasanga nzizo tumaze guhura wambaye
muzi danko ndashobora kwambara nawe mboma
no guhamahera uvuga ati je impuzo vrema wapi arananye
mwese yo bana hano ugomboje bivana hano mu ntaragi
impuzi rwe yari yose rewe yambara wewe
bivana hano abagiye
ukikopa iki byose
bana hano mu ntabari nahana
Ah,
vous êtes mon ali ali du fatte state. Comme il ngo buchiko pango niyo yambara. Nako muri sama.
Ah, awere ugiye mu gitigira iki impuzi ari yose ko yambara bivanye n'ahantu.
N'ahantu buri. Impuzi yose yambara n'ahantu buri.
Uwo kugira ati ambara DPS ukimire abantu. Ndaguhaye 10 million ucucaya. Nani wavuze ko impuzi yose yambara bivanye n'ahantu.
Ahantu uri none nk'udufate. Tubonye naso tugana DPS. Ukwa tkomame. Ubonye ne watangira gutangaza ati wowe.
Ibira maze ushukaje muri piscine.
Eh
muga piscine hora yambara bien na chimya seto.
Apana DPS DPS no.
Ara twanyiye.
No stayamba DPS ya.
Ariko nabagenzi bameze gute badashobora kujyana na keke.
Muno ese no muntu uko ariko siniko mwakira ama kandi ntumuko.
Meme niko na compartment zose yo bafise murajyana. Ndani shaka kubaza yuko ashobora kukwanduza comportement zi ugasanga nawe uzafatira.
Mugabo umuntu muhuye swat numugisha kuri wewe.
Hajya keke usanzwe uvuka mu ntara ya hehe.
Yamuravye?
Muravye. Aha. Cyangwa kubaza ikibazo.
Yego.
Ikiganda ni mu ikiganda si muramvye.
Eh.
Eh, tubwira umwaka retraite do kiganda abereye ko.
Eh, mungu.
Eh. Retraite do kiganda. Yabaye umwaka wae.
Ça c'est un petit mot franchement.
Umeze ko byam.
Tumwe batwira ngo ni kwa ngo mvuke muramvye.
Eh, none n'umuca mume eh murad naravyize mugabo genda cyizi nashimye uki kubaza. Donc abakunzi ba Exactive ariko baradukirikirana baraza gucajya muri commentaire ba baraza kwitwishurira.
Ndabona umusore abantu umwe.
Eh, ndo panda se di Burundi.
Ah
non. Oya. Independence di Burundi. Eh?
Sinyo
sasa sande. Aha. Ejeje akimenye. Okay. CEO haja wa magic ninde. Ni Scott. Kenshi mashaka kumenya CEO and tout terrestre.
Ni chef
CEO. Mwana kumenya. Ah, obvise mana jana go. Sawa, reka tubifate uko nyene abakunzi ba Exactive ariko baradukurikirana hariya bariko barabiraba. Keke Nazuru royaga n'aba Slay Queen like kenshi murazinanye basi. Ngira umu Slay Queen wo buzi hano mugiye guca cyu Burundi yemera uzi.
Na numwe.
Mbe uri bagiye ko mwigeze gukora ikiganiro wewe muri kumwe n'aba Slay Queen.
Wamvise yavyemeye ko ari ivyo. Yavuze ngo sivyo ariwe. Ndumva nashinza kuvuga ngo naka.
Basi tubwira umu Slay Queen basuzire.
Nta wenzi n'ukuri. Nta wenzi. Wana nibyo yagiye nakoresheje yambwiye ko atari.
Habiba bishika keka kambari kabutura. Mbega ya keke yambari kabutura. Wayi wambari kabutura. Kuko umuntu wese abafise ikintu akunda urambara ikabutura ni style uba wateguye ukava mu nzuka avuga ati reka nambara ikabutura muri wewe uyumva gute wambaye ikabutura cyangwa wambaye ijipe kuko uprefera kuko wewe ninga kenda kwa nambaye ijipe simbeshe ndabeshe mugabo ucu prefera ikabutura kuko iko prefera ikabutura ijipe tigere prefera ugakunda nk'umutipe bikanga kumubwira kumukunda like niyo ni dariko
no afane tiko turakora ibintu turi mu 2022 ya
ama ukaba ufite idea nyine ukavuga ati
mengu Jean mengu yo idea ntiza kumachinga ako sanga nyine yo
yashobora kumachinga note
nyine ugasanga ryanjye umutse
iyo ni ya mbere ni watubwiye ya kabiri
niyo ndakubwiye
Kiki ndazi urafite umutipe muwa musohokana ndabizi nawe utokuri kurabimbyira mbega kugira urinde umwemerera niza hino uvuga karite zitatu waravye kuri yo kuko ndazi ntwasose umwemerera ubwo nyene byafashe igihe kingana gute kugira umwemerera
ivyo ni vyo wanje nawe entre nous
ni kugira tuko turayaga kuko ndazi ni wiwawe namu ntamugutwara
kiki nanone je se nanugaza kumutwara
ndazi ko ari wiwawe ujya mutipe aragukunda kandi nawe uramukunda
sawa urakoze
basi tubwire karite kuri wewe basi ukunda
umutipe ngo urumva ngo haheze ngo amezi ngo haheze umwaka
ngo ntabwo karite zitatu kugira umutipe we niza
Kaze ntungira umutipe. Nene kugiye ari kambe dite.
Aya turi mu kiganiro home no vuga iko turi mu kiganiro home twarahindi ibiganiro ubonye nibye.
Icyo no icyo mu. Umuntu mu ngari propre.
Ari propre asa neza.
Ari propre afite isuku. Amakora.
Afite inoti. Umva udafite noti numwegera no musista.
No. Abana ngo wafite noti akora umutravailleur. Umutravailleur.
Akora nyine akarondera.
Akagerageza kurondera.
Okay ni byiza ariko ubisigura yuko umuntu atarondera adafite noti cyangwa atacafise kwegera keke biragora.
Ntarondera ubusa. Uzi mudahangayika uri kugira iki?
Okay, biramaze kugushika uri mu rukundo karondegwa na diaspora bakakurondera ati ukababwira ko ufite umuntu mukundanye bakagusaba ko bagira aba ajwe cyanke aba second aba unovuga basi aba kabiri biramaze gushika bakavuga ati cyase ni ikibazo cy'iwanje ndakibajije
aba diaspora
yes bakaza nyina kagudraga mbo je ndagukunda ndashika muzozino ugacumubwira mbo ndafise je dukundanye bo ngira wa kabiri nta nakimwe biramaze gushika
nta urambwira ngo ngira wa kabiri
bose mubagira ba mbere bose mubagira ba mbere
non on ne dakubwire basi umukobwa ararunde c'est normal ni sans ko umukobwa bamuronde bamutraje kwa rero mbanze kuvuga ati ndafise uwundi niba twataye ibanza vya kabiri n'ivya gatatu n'ivya kangahe cyangwa iby'ubusa kubera mutima dufise umwe
biramaze gushika we ukarogereta kuba uri umukobwa ukavuga ati mbo je bikumba ndabikora ndi umukobwa ari iby'abahungu bakora je nakora iyo ntuma nibera umuhungu
nta na rimwe vraiment ndashima imana uko yandemye
mugarige wiyumvira ati yabameze nk'ibya umuhungu akozi yabandi umuhungu nanje like nari kubikora
oya zo ngiye abandi umuhungu kinashaka gukora igihe nta n'undi muhungu ndabikora
ariko ari umuntu tuyeze gukoresha ikiganiro avuga ati ari bihagezemo aca yiyumvira ko umuhungu
ibihagezemo
bijya bihe byanyu namba ari byo kujya mu ijuru namba ari byo kujya uco ubibona
bijya je ntavyo nanga
urabikunda
ndabishima vraiment kubera iyo umukobwa atabibonye ikibazo iyo umukobwa atabibonye n'ikibazo kandi kirya ikimenyetso cyerekana yuko ushobora kugira kuronka kugira ndavuge gute kwibaruka ego je nta kibazo na kimwe ndabibonamo vraiment ndabishima umukobwa kandi ndi fier iwanje ndagiwe n'uko ndi kandi ashima n'imana uko yangiwara
biramaze gushika ko ari muri hoteli kiki uri kumwe n'umukunzi like umukunzi
ndi kumwe n'umukunzi
none se umukunzi wawe deja murumvikana muravuga ko munywana
ntituragira ubugeni
Ni mushobora kurana rero mutaragira ubwenge.
Jean, turambaza. Jean, turanane muri hoteli.
Riga mushobora kurana mwicaye nyine ko mutera inkuru. None muri hoteli ni maka cyenye ni kwicara nyo mugatera inkuru. Like basi mukicarana ahantu muri hoteli mu mukara muratera inkuru.
Basikice tutera inkuru muri hoteli. Muri hoteli nani wo kujyama? Nani wo kujya gutera inkuru? Nakabare.
Murashobora kuryama mukaba separe umwe akajyama ari undi akajyama ari
icyo cyo tuma tugenda kuryama
murashobora kuja kuvoyaje ahantu mukavuga ati mbo ntidushobora gutaha reka turare muri hoteli
none muri hoteli abasigaye cyumba kimwe kweri
Ninajya mu ijoro urimbira kwa tovayo hamaze kura. Iga mamukundanye kandi nosha kumwanya.
Ibyo oyere ibyo onya shitze batubana muruko.
Eh bana ngo byarashitse ari kiganiro bita classic loves okiraho
presentation.
Ubwo ni kiganiro kiryoshye cyane.
Ibyo commentary Isaac azongenda kibazo. Zuka na bwo cyumba bazakora abandi.
Ariko ndakwazi kibazo kimwe dusana basozera. Mbega wumvise kuzo wishi ura deja ngaho urimvira kuzogira mariage. Ariho ibintu bavuga yuko ku munsi wa mariage keke avuga ati byanka bikunanegezwa kubikora kuko ni ibintu binjohera yo ndiko ndabibona kubanze ibintu bitatu wifuza ku munsi wa mariage ukora cyanye gukorerwa
so mariage ifuza gukorerwa
cyanye gukora kuko ni byinshi uramaze kona mariage kuko nziba zimeze bamaze kuja muri mariage ukavuga ati wow kandi kanunika bien kameze neza
bebashina gake
Je suis un peu de temps. Je suis un
peu
de temps. Je
suis
un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis ngo butunye ngo mama ngo atibaruka tujya tunura tuzi
ugize iki
utuka donye umukobwa kuri mariage uri ko ngo umuteranga umukoshi gasanga ntibarutse
oya hatwanze abantu mutunzi mutumbwi
baraza kutubarira
kunyangira mutumbwi yatwa
wari utuntu giye kwana n'ibyo umukobwa yari mukugira mariage ati genze ngo kukadona tujya tuno acambira n'usupime ati na makosa tunka donye uburi kurantira ngo umukoshi wo gutanya jena tunzi baraza tubwira hajya je baratumbwiye shaka kumenya ko ari byo
katwanze
keke amari kanda gushimire cyane kuba washitse hano ayagiye gutonora bya bitoki kandi yabejeje neza ngo nsanze ari umukozi abanyamuramvya vraiment respect Umba nagerageza kumuraba kike ko nari mwiza kuno yambaye cyanke ukuntu basitayiwe bavuga ati no mwigeme ntavya zico gituma namutegure ibyo bitoro
eh oreti chaniro
hasigaye minushe minushe nawe ni
minushe wewe
tuzeruka umba naranibaza ati keke usanga ari umuntu ari muhira usanga yigumira hariya mu gitanda agaca ashira ukuguru kukundi gacyasa televizion eh nivyo narinzi ko ari bwo buzima bwa bwo muhira ariko urantangaje n'umuntu wa mbere dukoranye kino kiganira gaheza nibintu byose mba namuhaye rona yaje guhata bitoke ivyimo bitanu ni byinshi cyane okay nagushimira kubona washimye ko umwembite wanje muri kino kiganiro mu kiganiro home ariko ndabona ufite bino bintu uzakoresha ubujyo baje navyo nzi kuno mukaraba kumugirana uzakoresha iki twumve kubizwa rubikora
cyo mu gukaraba kumpande ikora
tumwe kuno rubikora
ugukaraba ndashaka gufata isabuni kana ndashaka sashe ariko ndashaka kunyuka
Ayo sanga narakubonye shaka sanga ndinyegeje kwera ari kumwe na boss ngacha mvuga ati ngacha ngira guca ngacha niruka
bastego mamot ukwamboye waruvuye na
je ari gemba ni mukazi na nagiye kuronga mbanagiye ku usanga ugasanga nagiye kurondera my image bagenda bavumbure muca muranyugarana
yo man arabeshe arabeshe
bagenda bavumbura choranyugarana
oya
sitakubeshe lega na ni kwisi ndakubeshe wapi nangiye kumuvumbura ne mbavuga jiki nimba bagizene naradode ndabo
bavumbura wevza kuje kuri
chaje tarana ni nache mvuga tikekereka ndamubabariye ko ndamuvumbuye no ndamukoreye ikosa rikomeye cyane
lega
ndagushimire keke wagize neza gushika hano
ndagushimira
cyo kumbeshera ntuzosubira kubeshera reka ndagushimire wakoze kuza nundi munsi zugaruke no munsi dukoze ibindi munsi zokora ibindi kandi pardon ko nakwa gute surprise tukaguye bitoke utaruvyitse
nta nakimwe ibikoko byose babikora
reka dukure ko micro kugira uyifatire bien sivyo nta nakimwe Nana kimwe micro turaza gutora izindi n'inyinshi ziruzi.
Ewe ngoma noti.
Ngoma noti ibintu byose n'ugushira umutima mwiza imbere. Uko ishize umutima mwiza imbere byose urabironka urazi umuntu afite umutima usanga afite imigisha myinshi.
Cyane ndubundi.
Izo kwa mana umutima uko nimba ndakubona ko ari profile ya ko profile ni ikintu uvuga kubona mugabo kitari.
Ubona kwiki?
Ndakubona ko ufite umutima mwiza nimba ari ufite ibye.
Nibyo namwe mubona.
Ega sezira bakunzi ba Isaac TV uramutse nabakunzi ba Magic niba bishoboka kandi tubifuriza bakunzi ba Magic TV tubifuriza Noel nziza kuba Kristo tubifuriza n'umwaka mushasha ndabavugiye
Merci beaucoup.
OK, c'est ça qu'on dit natural.
Isaac TV, tu vas chimie cyane ama. Dokunda gose. Ah yo ngo ni home. Urumva ni muhira nyene. Antuka mama ngo ni ko ari muhira.
Ya, ni home.
Ni muhira, ni home ni bereye ama. Ndabakunda ndabwira kandi no kuri magic muturave.
Yes. Babarabe nivyo vyiza kuko hajya ntukura ngo mbi bavuze ubugari bw'umwana ni uzo.
Umukate w'umwana.
Umukate w'umwana. Yes. Reka tubashimire abantu muko muradukwikirana no kubase ko bya byoshye twahigije cyangwa hari akandi kajya mushaka kongeraho.
Atari kubashimira gusa vraiment nta kindi. Kandi bakunda cyane abajoye Noel meilleur fait.
Okay, merci beaucoup. Yali Isaac TV ni cha kiganiro home mwa moshikizwa nanje Star Boy. Nije na mandi kuri micro kuri mic kuri micro ya Isaac TV. Murabibona deja biramubire biri ko se marque. Ah makuri kamera ya mbere tari kumwe na Juma Jux kamera ya kabiri tari kumwe na Akim Jinio byari bijyoshye ni kiganiro home twama tumeze neza tumeze uko niyo mubonye niyambariye uko nimuze mu comment mba ndi muhira mba niyambariye ikirote mba ni bani muri buzima hariyo nabandi usanga bari mu buzima buri inyuma yo nga reka ndabashimire Noel nziza umwaka mushasha w'ibihumbi 2021 bye bye turabakunda
Isaac TV home.